wanita batri, tuku sawa magazi wimana, we ukuri chumuro, gimbabazi.